ɛne nsuansua ho ɛnsɛm so honorable Cecilia Abinada Pakasa na de ɔde ato dwane sɛ sabre yi ɔman Ghana ni abre ayɛ kutia coronavirus no aban nani wɔ so paa nya de ɔyi nani ama yare awuduo bi ɛsɛ bi efi ɛne ewirade brɛyɛn no aba bɛfa yase ɔsi yare bi te sɛ kɔnkura yare ɛyɛ cholera ɛna fɛti di malaria no nyina wɔ hɔ bi enti aban nani ɛwɔ ahonidie ho ɛnsɛm so paa
Oti landfill site ewo Kumasi ewa santemantema ne ho ena bora ahodoa yeye no Kumasi ankasa na omode eko ne no ene mpenyimfo ekyere se sesia de omo dane daneni ama niema etimi ejina ne kwemu na ebekwa aba no aban ene Zoom Lion Ghana Limited ene san hyehyeye wo mo akaboma wo mo eye omo ye amane ne amamra saa edwumadie yi wo mo eba abehye ase ene Minister for Sanitation and Water Resources onumunyamfo Cecilia Abinada Pa ede nsemu etu ja
oman mpom din hia covid ya ba cholera beba ya hwe ya ntontom bere enuanom awowo kofie num ne ade enti ye spray ho nyina ne e fa adwen a putoka se friend long term enu mre ne na aduru no enti me wahe enije mu pa na me wei se adwuma wei no kure aban ne hye se obeye ene dey aban with the support of otumfo ye tumi ahyehye ne ma ene oti landfill site sene etie enche bia ye oti landfill site so ne adwene kuma so ho me ministry ye ka se gama project ayeye won kran no ayetumi asi afie mu toilet opepepe aduasa no ye mpre ne mfa bimra kuma se na afi nsu sem so ye hyehye ne ye some of the pipes as I say no me ade eno kre me de to me omampanye anim e ma ono so so ma ho kwan a meka sɛ nche biɛ no so abɛpa ho ntoma enti mo mɛ nsɛ ma aban no ayɛ ade
wɔne nyamfo Simon ɔsɛ mensa ɛyɛ asantemantema soafo ɔno so kyerɛ sɛ ade baako ayɛ ha mamfo mu kuma se ɛyɛ baabi a yɛde enwura na sɛ bora begu saa nhyehyɛ yɛ ɛbɛyi ɛbɛtumi aboa yie paa
this day is a special day for the people of the Ashanti region and myself because a very serious problem bedeviling the city of Kumasi and its environment will be solved and the cleanliness in the city will definitely be improved. As we start this all-important journey today, thus the decommissioning and re-engineering of the Oti landfill site.
Ne krakra was edwumadi ase na na agyeni mboate odi kan wono aya moaman hene wono enebesi asante hene otumfo ose tutu otosu mienu anam ono so ekyire mu sei
de emese ayewrade to manum na mekan kyerem ne se ye ni kan hwe kwan a ebet ma fa so aboa ne nananom na mososo amu si nanu wa ha no edwa mo manya ni monyam nanu asema ode ase manu ne se akwan a eba baabia ye beyi waste na agu ne de a kind of man. The message is a woman, yes, our dog, and a papa, the intimate name we pay me in now. The Debbie are paid, they say, one of the air, you obey, I say, or best by whom I may have one nanon, and only a good so I am good me. Mosun, and a mosun, I have frass, eh, names you don't say, ah, and on a ma, in the neighbor's share in office. I fear, ma, never do much, I say, let us be cost. The investors are more fun by one taxi. Never be a real pay of mine.